ethu.
Yes.
Bengana ke wona ke ala around njalo.
Siyambona futhi lo mntwana.
Emuhle man, engathaka boshi.
Ayi, ngiyambiza.
Ayi, ngizobiza ngaya.
Anga noma ngizokhuluma naye.
Yeah, ngizokhuluma naye.
All right.
Hello my sister. Kancane bandla.
Yeah.
Kancane.
Angiyanishini.
All right, perfect.
Ngiyanishini.
Ungamgudi. All right.
How are you?
Oh, ayi ngiphathe imobhiselo kwamanje. How are you? Angiyona le ngiphatha.
Hey bro, are you okay?
Yeah. Okay, sithenga kona ekhaya.
Oh my god.
Imbele.
My word, this guy.
You too. Hey, you too. Hey. Bengicabanga ukuthi umuntu okube kudinga kahlahle uyena obafu lo ohambayo manje.
Oh shit.
Oh, all right.
Manje bengicela ukuthi ngimbize.
No props.
Webafu.